inzitane ntareba hirya no hino mami wari ndindiyemo mvure amahindu unyerera ribishi mami wafashe ukuboko iyo utaza kuba mu ruhande rwanjye abanzi baba